guru njiani Majirani wote wame kuchoka Para chumba cha furani Mtu gani we kwa kusoka Washinda vipara sana
Kasumi, kasumi, kumasa Mimi nifanya bishara
hizi
Kuna moja ni ropata fly.